Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku riri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku bari mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva atankumanzi ku isi hose twi live kuri wezi tatu akaburungu Radiyoyacu vewa akaburungu com. Adresse yacu ya Facebook, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu. Kubakurikira imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'ijwi rya Amerika mwabibonye ko twabatumiriye muri Murisanga y'uno munsi umufasoni Margueritte Barankitse yashinze kandi agatwara ikigo Maison Shalom. Maggy azwi mu bushimwe bwinshi yaronse kw'isi nk’uwuharanira agateka kazina muntu na cane cane ak'abana aheruka no gushinga ikigo kindi camwitiriwe citwa Fondation Maggy Barankitse. Twabatumiriye rero muri studio z'ijwi rya Amerika ari mu rugendo rw'akazi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Margueritte Barankitse ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Murisanga y'uno munsi.
Amahoro neza Diane, murakoze kuntumira.
Ego, akabazo ka mbere n'ikiriko kirabagenza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikiriko kirangenza no kugira ngo natumiwe na Duke University, University rero yo muri North Carolina. Yantumiye kuko yari yarampaye agashimwe, irampa cyo bita doctora honoris causa. Rero ncamboneraho kugira ngo nshobore kuramuta inshuti n'abagenzi abadushigikiye iyo myaka yose 30 tuzoshikana mu mwakuza, kandi kugira ngo menyekanishe ni na Fondation Shasha yanyitiriye twashize iki icicaro cyayo mu Bubiriki. Ngomba rero ko abantu babimenya ko twa Maison Shalom yagize iyindi ntambwe iticaye gusa muri Afrika, tugomba ngo ubwo butumwa bumenyekane ku isi.
Murabivuze ko harimo no kumenyekanisha Fondation Shasha, ikigo gishasha kibitiriwe Fondation Maggy Barankitse. Kuki Fondation Maggy Barankitse ni igice kije kirongera kuri Maison Shalom, kuki mwashimye kushiraho iyo fondation?
Mu by'ukuri si jewe Diane nabyiyumviriye. Iyo umuntu rero atanguye gukura akarenza imyaka 60, abamye bashigikira kuva ikigo Maison Shalom gitangura muri gitugutu 1993 mu Burundi barambiye ku isabukuru yanje y'imyaka 65 umwaka uheze. Barambwira ati turashaka koko ikivugo cawe cy'urukundo kitoguma gusa mengo. Iyo bavuze Maison Shalom bavuga ni ikintu cerekeye gusa abana, ariko ubutumwa wamuvuga nitubuzi, kandi abantu nibakuzi niwubahuke utureke nabagenzi bashyaka tugire fondation ikwitiriye. Ntangura ku byanka na byanse haciye imyaka 4 bagumye babimbwira babimbwiye nkishikana imyaka 60 barasubiye barasubiriramo nabwira nti muzobigire napfuye atoya dushaka ku ico kivugo c'urukundo ukushaka kw'abantu bumva ko bavukana bumva ko ari umuryango umwe w'abantu uko wakabivuze bishobore gushwara imbibe z'isi bimenyekane ati kugira rero bimenyekane nushobora kuguma wita ari Maison Shalom ati nibyo uzobandanya urondera uburyo bwo gufasha ikigo Maison Shalom mugabo giri yindi ntambwe nuvyubahuke niho rero nahava nkabagamburukira nkabemerera hanyuma rero benshi barimwo harimwo ababirigi harimwo abadagi harimwo abataliano aba n'abaswisse hanyuma rero nuko rero kuva umwaka uheze ububirigi bwaremeye icicaro cyayo kiri muri commune ya Wavre mubiriki
hari uwo hava yibaza ati none Marguerite Fondation Maggy Barankitse na Maison Shalom haraho bizuba bisaniye wavuze icurukundo ibikorwa bitandukanye navyo bizoza bitandukanira ku kiga Maggy
nibizoza bije byuhirira bije bisagira bije kugira ngo abantu ntibagume biyumvira kuko benshi baritiranya baritiranya Maison Shalom na Orferina bije rero kugira ngo bisigure kubwo butumwa bw'urukundo butagenewe gusa abana bwagenewe kiremwa muntu ni jambo ryubaka isi isi kazohava iba iparadizo si kuko benshi bavuga ati none magugira ko ugirugire kongregasyo religieuse hanyuma bahazobe abene Maggy ndavuga nti hari amakongregasyo menshi deka nta kuko ugize kongregasyon religieuse urumva urakuramwo abari kumbure araba islam araba poroti araba katolika n'abato barabatijwe ugo rukundo rero rurengera ibyo bintu byose ndabareka kuko jewe nyene igihe mpagurutse nahagurutse kukubera nemera byukuri sinzo reka n'abatemera imana baremera imico myiza imico myiza y'abantu bavukana kuko turavukana rero jewe naremeye naravyemeye bije byongerera ko kandi ari ico bisana kukubera ni je navyayo Maison Shalom Maison Shalom n'umwana wanje
nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Marguerite Barankitse niwe mutumire wacu muri benshi mwatwandikiye mudusaba ko tubahamagara tuje ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri Aron Aron ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Murisanga
okay murakoze cyane kutwakira hiyo kuri Radio DC ya Amerika
uherere he gaho
ndivo iburundi
Bujumbura akabazo kawe rero kwa Maggy
Hello.
Turakumva akabazo kawe canke intererano?
Okay, akabazo mbaza uwo Maggy Shalom mbaza nshaka kumenya kiriwe asanzwe.
Ngo ko ushaka kumenya iki?
Umuntu yakigwe muri iyo centre yiwe akabazo ka kabiri ati mbega byori abitwara gute mu gihe iyo bari Burundi canke ari hanze biroro. Akabazo twanze twaruta.
Ushaka kumenya ingene wo kwakigwa muri fondation ukaba umunyamuryango wa
yego ukuntu yakira abo bantu acha muri ayo masantre ni gute nize kitere yisungi kibara bamuzanira arabarokrita cyangwa bigenda gute
ngira ngo ariko avuga abana ufasha Maggy ego
ariyo nagiye ngo ndakubwire
yego
ko wewe uriko uritiranya ikigo Maison Shalom kigitangura igihe hari injyane mu gihugu banzanira abana mugabo urazi ko mezo shalom itigeze byukuri ifasha gusa abana ko yafasha abantu benshi bimico kwinshi ko yakorera mu maprison atandukanye ko yakorera no nabana bo mu ibarabara nabana bagwaye ko yubatse ikubaka ikubakira abana niyigeze iba centre ngo umuntu ngo kugira ngo aze muri centre yamye yigisha ito abantu nka kujya umuntu agwaye yaragenda muri hopital rema nka kujya umuntu yiyandikishije mu ishure yaragenda muri école paramédicale cyangwa école internationale urayizi pépinière de l'avenir nka kujya muri aman house Bujumbura nka kujya ingozi twa dufise aho abanyeshuri bo muri kaminuza barara nka kujya mu rutana cyangwa mu canguzo Changi ahandi hose twarakira abantu ubu rero fondation si centre fondation ninga kujya yandi ma fondation aronka arondera uburyo bwo kunganira ibikorwa byiza no kuvuga rero ko iyo fondation Maggy Barankitse izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byerekeye urukundo byerekeye ibiha agateka kazina muntu ikabyubahiriza ari ushaka kubaka ishure afasha abantu kurondera uburyo hanyuma tukashobora biciye kuri ubwo buryo gufasha kw’isi by’ukuri biparadizo si centre yakira Aroni abantu
ego akabazo Aroni yamaze no kuva ku murongo mbangira ngo inyisho arayumvise arabajije ati ibyo bikogwa muzo bikorera hehe mwavuze ko Fondation Maggy Barankitse ifite icicaro mu Bubiligi izo ifite icicaro mu Bubiligi mu gihe Maison Shalom mu Burundi ntikiriyo
ego
hanyuma Maison Shalom iri mu Rwanda umuntu yo kwimvira ati Maggy ivyiwe bite mu Burundi byahereye
uya erega Maison Shalom na ushobora kuyifuta no mu Burundi nifutika kuko wararedze umwana sico kimwe no kubaka inzu no kuvuga Maison Shalom iracahari iriyo mu Burundi kuko bo biyumvira institution je sinigeze nkorera institution ishira hamwe kuko iyo bavuze Maison Shalom mu Burundi biyumvira ishira hamwe Maison Shalom mugwa je niyumvira abana ba Maison Shalom rero nabaciye muri Maison Shalom nabafashije na Maison Shalom ubwo butumwa bw'urukundo bwagumye mu mitima y'abarundi irabandanya rero ari yiri naho leta nishora kufuta ngo abo bana bose none abana baciye yo ko barenga 50,000 mwibaza ko atariho bari barubatse ingo zabo noneho rero Maison Shalom ngomba kuvuga iriyo no mu mitima y'abakrowe bakorera leta y'i Burundi irimwe mu mitima y'abazefire babaye ba ambassadeur babaye abakwe bacu
hanyuma kuki Fondation Maggy Barankitse igiye mu Bubiligi
ni kubera abashatse ko ibaho bari bashoboye kumpa inyubakwa bashoboye kumpa adresse ariko rero izoshobora kuza no muri leta zunze ubumwe za Amerika izoshobora kugenda muri Swiss izogenda mu Butaliyani izogenda nka kujya amafondation aragira icicaro cya mbere ahantu umugabo bakugurura n'ikindi cicaro mu bindi bihugu naho yimiriwe
ego turafise Kenny irakoze Kenny kaze ku ijuru ry'Amerika no muri Murisanga Kenny
Hello
Kenny uherereye
mperereye mu gisagara cya Bujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya Bururi
usanzwe uvuka mu ntara ya Bururi akabazo kawe kwa Margueritte Barankitse twagutumiriye uno munsi
turamuzi neza afasha abana b'imfubyi abana batishoboye ariko kugeza ubu aramaze imyaka myinshi ari hanze y'igihugu bamwibarutse hariho abana benshi bamerewe nabi kandi bamukunda hakaba n'ababyeyi bamukunda bitamwibarutse
Ikibazo cawe cacitse ariko uravuga ati mu bana biwe hari habamerewe nabi n'abagize iki?
Hari abamerewe nabi mu bana b'u Burundi, abana biwe, abana yahoze areze.
Akabazo kawe rero ugashaka kubaza iki? Akabazo kawe keni
sa
akabazo kawe keni uri kura twumva?
Ndiko ndabumva.
Vuga akabazo kawe rero, ico ushaka kubaza ni cyahe?
Naringize nti
sa
ati nabana benshi bamerewe nabi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika rusange hari abamerewe nabi, none kundi gihugu kandi akunda n'abana b'u Burundi bamerewe nabi, arafise intego yo kuzoga
yokuzogaruka mu Burundi. Nizere ko ikibazo cha kenda cumvise neza. Telefone we ntituriko turashobora kumvikana. Margueritte Barankitse keni mu Burundi ati hari habo waho zufasha bamerewe nabi, hari umugambi wo gusubira mu Burundi kugira ngo uje kubafasha canke urabye ibindi ubakorera ku migambi itandukanye mu gihugu cy'u Burundi?
Hari uwo kwanke igihugu camwibarutse numuvyeyi, igihugu canyibarutse numuvyeyi. Keni urabizi neza ko atari je nashatse kwangara, baranyangaje mugabo kandi ndi mukirisu ndemera urukundo. Nico gituma niyo Fondation Maggy Barankitse igiye kunyitirira, ishaka kwigisha guhariranira, kugiriranira imbabazi, ishaka kwigisha kw'abantu batase, kw'abantu iyo batase bicara hamwe bakumvikana ibyabatandukanya bagashobora kuzuririzanya. Rero nikimbuza nejo byoshoboka no garuka. Mugabo ubimenye keni urukundo ntirugira imbibi. Kandi kuva kera namambwira n'abarundi. Je sinahagurutse kukubera abarundi. Nahagurutse kukubera nemera urukundo rw'Imana yatuvukanishije, kandi nemera ku muntu kiremwa muntu wese tugize umuryango umwe. Rero abanyumva na wewe keni ushoboye gufasha nabo bana bamerewe nabi, mufashanye canke abo bana bandi nareze bafise uburyo bafashanye, kandi nzohora nama ndiko ndabikora nuno munsi ndafasha nuno munsi mu Burundi ndabafasha, abo bana baramamagara ngabafasha nzobandanya ndabikora.
Ngira Kenya tomokewe turafise kandi Floribert. Floribert ikaze ku jugi America.
Murakoze cyane.
Uherega Floribert.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Akabazo kawe canke intererano?
Jewe amini nagomba gushimira umufasoni.
Turakumva Floribert bandanya.
Nagomba kumushimira ku byiza akorera abana b'u Burundi ndetse n'abantu bakuze. Kuva na kera bamye tumwumva mu bikorwa byiza yamya. Naho leta y'u Burundi kagombye kumwubahiriza, yagomye imutoteza ku
bandanye.
Niwo mutera intege ndamubwira nti akomere. Abarundi swazi akamaro yatumariye nabanda gatera imbere n'umutsinda tanya kuri cyo yiyemeje reka abantu twabaye cyo yamaze n'Imana ndazira mushigikiye mu bikorwa akora.
Murakoze cyane.
Urakoze Floribert ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Urakoze namwe.
Yego, Floribert ati ukomere kwibanga arazi cyo wakoze n'abandi ngo barazi cyo wakoze, ariko hambavu yabo hariho n'abandi bafise ivyo bakwagiritse. Giye guca Burundi uri ku mutahe muza makungu ukurondera uwo mutahe niyo Fondation. Numva ko ntabishobora kugongana.
Dia nagira ngo ndakubwire nk'umuntu yemera by'ukuri yemera Imana kandi w'umukirisu. Urazi ko Yezu igihe bamushikanye imbere ya Pilato yarabajije Pilato yarabajije abamuzanya abafarizaya ati none mumwagiriza iki barabura icyo bamwagiriza mugaba yavuga ati none mugomba ndekurende ati uwo muntu nuwo kwica ati dushaka Baraba nanje nibaza ngo umwaka nyene bandungikiri uwo mutahe umwaka bancira urubanza ko ndumwicanye amakungu yarakoranye Yerevan mu minwe ya George Clooney bampa agashimwe bise umuntu akangurira urukundo akangurira ubuntu isi yose urayizi ngene bayise pour l'éveil de l'humanité for awakening humanity urabibona rero igihugu canyi barutse kinchiri rubanza nk'umwicanyi isi irakoranye amakunga arakoranye impaya agashimwe nk'umuntu ya ashaka kw'isi irangwamwo urukundo ivyo rero ntibidusamaze ntibinca inkokora kandi nababirigi urabibona neza ko babisinye nganda afise ibipapuro vya statut kumwami yabishize ko ikinkumu akemereyo fondation arrêté royal nguko bayita bari banze bari bazi kandi ko abarundi banciriye rubanza ngo gupfa mu byukuri rero barabizi barabibona ibyo ntibidusamaze kandi ntibizobuza ko amakunguru abibona nca none sinca muri aéroport none sinerekana ibipapuro none ntibabibona
mbe nta na rimwe birakugura muri aéroport uri kuraza nka muri Amerika avuga ati
nta na rimwe baramagarika oya mugaba arabizi harababibona ngira ngo bararungitse kiretse kera ngifise indangamuntu z'i Burundi niho nagiye muri Turki Istanbul bagize nsanga ipasiporo yanje y'i Burundi barayirevutse niho nabimenye ko byukuri bagiye gira hanyuma nca ndahindura rero indangamuntu nca ndasaba ibipapuro vya Luxembourg ubu rero nibaza ko nidegembya kandi nabo nyene nico gituma iyo fondation ije kubwira nabo nyene banciriye urubanza go gupfa nabo bashize kuri list nabavukanye nabantu nabo nyene ngunda kandi sivyo kwigirisha turi mu ikarema uwo somigi somwa cuno munsi kikirimwo kubabaranira narabababariye
tukivuga kuho Maggy uno munsi yegukira nk'umuntu mwese agira igihugu mu Burundi kazi uriki ariko urabicishije jemo uvuga ati na passeport y'u Burundi nkifise mfise ipapuro vya Luxembourg mu bivugwa ahatandukanye no kumbuga ngurukana bumenyi uvuga ko wasavye uvuze ati nasavye ipapuro ariko hariho nabavuga ko ico gihugu coba caraguhaye ivyo bipapuro kigusaba kuba umunyagihugu witeka wacu ivyo vyo bari vyo canke namakuru yo gushikuza
namakuru yo gushikuza kandi gushika ubusi ndaronka ubwene gihugu bwa Luxembourg nabwo narondeye kuko jewe n'ukuri singira isoni uwumbajije zo kuvuga ko ndi murundi kazi n'igihugu canyibarutse nakuze soko kurambwira ko fise abavyeyi babiri umuvyeyi yanyibarutse yitwa Tereza n'umuvyeyi yanyibarutse yitwa Burundi no kuvuga nta na rimwe nico gituma tuvuga igihugu catwibarutse none warabonye umuntu yihakana uwamwibarutse kandi si Burundi bwanyihakanye no kutandukanye Burundi ndacara umwana wacu mukaba sindi umwana wa CNDD-FDD jewe twatase n'abategetsi abayobozi b'u Burundi je nitwatase n'u Burundi Burundi n'umuvyeyi wanje kandi nico gituma niyo fondation izoshira imbere by'ukuri abo bana b'u Burundi kuko ngo umuryango uhera ku muryango kuko nibo bampaye icondi aho ndi hose ugo ruzogi aho nataye ruzogi ni mu Burundi kandi Imana yampaye ico gihugu novuga umuntu yarambajije ati mbe wanditse igitabo wo titre wo gihani yahe vuga ngo pour ma maman le Burundi je ne me tairai pas n'icyo nshaka kandi nibyo nzo
hari umugambi wacu w'ico gitabo
iko none ndatanguye gusaza numva ko nshaka gusigira gigiza
iko turafise Marcel twagira yezu kundi murongo wa telefone Marcel ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze
uherehega Marcel
ndi Kigali mu Rwanda
akabazo kawe canke intererano kwa Margueritte Barankitse twagutumiriye uno munsi
na akabazo nshaka kubaza madamu ikibazo mfite kijyanye na bamwe mu banyeshuri yareze abana barihiriwe amashuri na Maison Shalom mu minsi ishize harabiga muri mu makaminuza yo mu Rwanda twumvise ko bakuwe ku rutonde rw'abahora barihirirwa na Maison Shalom kibaza ese ko ubu ngubu ari mu buhungiro mu bihugu byo hanze niwe wabikoze arabizi cyangwa byakozwe n'abandi bamufasha kureberera icyo kigo akabazo ka kabiri abantu benshi rimwe na rimwe iyo bumvishe OMG nk'izo ngizo usanga bafite inyota yo kujyayo kugira ngo bafashwe nabo ariko rimwe na rimwe ugasanga bo bafite intumbero yo kureba abantu bameze batya wenda hanini nk'impfubyi kubera igihe Maison Shalom yashingwaga wasangaga ibihugu byinshi biri mu mutekano mukeya akita ku mpfubyi rimwe na rimwe ese ubu ngubu nta kuntu bashobora no kuba bafasha umuntu mu miryango itishoboye baturuka mu miryango y'abakene nuko tubazo tubiri nari mfite murakoze
urakoze Marcel twagira yezu ngaho i Kigali mu Rwanda Margueritte Barankitse mikro ni rwanyu ko tubazo tubiri ego
Marcel nagira ngo ndakubwire ko nubundi mu Rwanda ko naje mva mu Rwanda hanyuma ko ico kibazo ca mbere abanyeshure uzobabaze ibyo bari basinye burya rero umuntu kugira ngo aronke imfashanyo yo kwiga muri Maison Shalom barafitani hariho amasezerano basinyiranira n'umunyeshure ayo masezerano rero aratomoye umunyeshure yemeye kwakira iyo mfashanyo yo kwiga arabisinya ubirenze ko rero ayo masezerano arimo cyane cyane imico ndanga gaciro byanditse ubirenze ko baraguhamagara bakakubwira ati ibi bintu ni wewe wabikubise ko umukono ubirenze ko rero baca baguhagarikira iyo bourse d'études abo rero banyeshure uzobabaze kuko baraje kandi twarabandikiye turababwira ati i amasezerano twasinyiraniye kuri iyi tariki warayarenze ko uyarenze ko baraguhagarikira rero sabo dukorana boba baraciye iruhande ngo babikore kuko turi kumwe nacyo tugize urunani nabo dukorana noneho abo dukorana naho yo umuyobozi wa Maison Shalom ari mu Rwanda n'uwahoze ari umwana wa Maison Shalom Nijimbere nacyo rero agira tutaba turi kumwe nuko rero benshi abanyeshuri twabahagarikiye kuko bagira ngo urabona barapfa gukubita kumukono mugaba atabisomye neza twarababwiye warenze kuri iyi article iyi niyi none urahagarikiwe ni bourse d'études ica kabiri nacho hajya uvuga ati umbega nitwigeze dufasha burya impfubyi gusa oya abantu baritiranya nico gituma mwokurikira neza mukaraba ubutumwa bwa Maison Shalom bwabaye ntitwafasha impfubyi gusa ego twaritaye ku mpfubyi mu mezi ya mbere kuko nibo baje baduhungira ko na jewe nibo nari nahunganye mugabo mu nyuma twarafashije abari mu mabohero twaragize amakoperative gushikaho tugira bank twararubatse ibitaro twaragize amashure ayo mashure niyigwamo impfubyi gusa mugabo turaraba ukeneye gufashwa kurusha uwundi hanyuma tukagira inama nk'ubu mu Rwanda abo dufasha gusa impunzi z'abarundi harimo abanyarwanda mugabo tubahabwa na ubuyobozi bw'amadistrict batubwira ati aba bantu ni mubadufashirize canke iyo tu abakongo bahunze nabo bari mu ikambi ya mahama nabo nyene barajamu mezo shalom ntiyigera ivuga ngo ifasha umuntu kubera religion canke kubera ubwoko kubera intara uraraba mu mateka yacu ivyanditsweko
dusuye ku mirongo ya telefone platine mum kudra nizere ku izina ryawe ndarivuze neza kudra mahoro
amaro cyane
iryo zina ndarivuze nuko nyene witwa canke ndari somye nawe
oya ntacu bitwaye igikuru gusa nuko kudra wari somye ko bikwiye nubwo iryo rindi arukuntu yameze nk'ibigucanga
yameze nk'imicanga uherere he ga kudra
amasatu mvuga nagiye ndi muri Afrika y'epfo ariko mvuka monge mu Burundi
Afrika y'epfo mu gisagara cahe
Johannesburg.
Akabazo kwa Margueritte Barankitse twagutumiriye.
Ego ndabaramukije cyane mama wacu.
Amahoro neza kudra.
Murakomeye iyo.
Ego ndi mu rugendo ariko ndakomeye. Ego.
Ego ni byiza cyane. Ha maje nawe tutubaje tubiri twonyene nashaka mu mpe ku muco. Ubuheruka kizigenza wacu nyakuba wa perezida yaheruka muri hari mu bubiri gumengo niba ntihenza aho yabonanye n'abarundi baba hari hanyi hanze twabonye ba abashoboye kumwitaba bamwe bari barongoye ride n'indega ka bahani agateka kazi na muntu wa mutambacu n'inde
Pierre Claver Mbonima
Mbonima bose barabonanye abantu tutaziga nuko mbere bo kwicaranye na hamwe ngo baganire wowe byoba ngo butumwa bwa bwaragushikiye canke ntabwo bigeze baguha hoho woba waripfuje nuko wari kuhaba kabazo kagira kabiri hoba muri programme zawe wo butegekanya gusubira mu Burundi ibyo gusa nibyo bibazo nashaka kumwe kumuca
Murakoze ko tihari katu muri Afrika y'epfo urakoze katureke Margueritte Barankitse kwishure Maggy
Kudra wanyise ti mama wacu dukunda nanjye urazi uri kibondo canje nkunda nico gituma nahagurutse haraciye imyaka irenga 40 guko abantu banzi kuva mu gihumbi n'amajana 993 mugabo ni wa soma mu mateka yanje namye mpaguruka kuva nkiri muto kuva mfise imyaka 24 ndera abana baba babuza abavyeyi babo ndabaha mu buryo buke mfise nukuvuga rero ugo rukundo gwamye ari go rundanga na muntu numwe mpamagara ngo ndeke kwitaba rero igihe yari mu Bubiligi jewe nari mu Rwanda utimbega iya guhamagara ngo mubonane wari kugenda ega ndumukirisu sinokwanka umuntu amamagaye ngo tuganire kuko nta numwe marira ivomo umunsi yo mpamagara akambwira ati ngo tuganire nogenda nkamwitaba nk'umuvukanyi mugabo sinda mwitabe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ari hivyo gushika ubu kuva bampekuye bakica komeza amahoro kuva baduhekuye bakatwangariza abavukanyi bakangara abandi nabo bakabata mu mabohero hakaba abantu bagiye inzima yongo hari hivyo ndamusaba
hanyuma muca mugira ko kuri ako kabaza ati byoshika ugasubira mu Burundi nk'ubu unye bishitse ati byo biganiro nibibe nimuze twumvikane turabe ikikwiye gukoka kugira ngo abahunze bahunguke namwe bwe murimwo ibyo biganiro bibeye mu Burundi
nje nakimbuza erega n'igihugu n'igihugu cyanyibarutse mugabo kugira ngo umuntu asubire aho bamwangaje hariho intangamarara nusaba imbere yuko nsubiriya iwacu nkamenya ko hariho umutekano wanje ikipfa caburiwe ni mpongodi jewe novuga nti kugira ngo nsubire mu gihugu cyanyibarutse mfungurira bajya abana baboreye mu mpimba bafungiwe ubusa ni hamagara bajya bamenyesha makuru bagende amaradiyo yugurugwe tubone koko hariho umutekano ku bantu bose no saba nti abo bose bangaye ni batwakire twese tutekane tuvuge ikiri ku mutima twubake igihugu cyatwibarutse sinureka kutahi wacu
ngira kuduha muri Afrika y'Epfo aratahukiwe ku kibazo yabajije twese na Jean Bosco niyo mwungere Jean Bosco ikaze ku juri y'America
murakoze cyane
uherereye ga Jean Bosco
ndi marawe ndirongwe
ni muri Malawi
ego
hinge gatonya Francis uyihoreye turazi ko tugufise ku murongo wa telefone wihangane turanze twakire Jean Bosco ari muri Malawi akabazo kawe Jean Bosco
cyaka akabazo kanje ubwa mbere ndaramukije madinda kuramukije mu byeyi mu Burundi
amahoro neza Jean Bosco
ndemwe muri mu Burundi mu acho abana bose kwisi ndibaza ibyo tundubigera ko niyo dondo tufise ni wabo imana igutsigana
akabazo kawe
akabazo kanje jewe icyambere na mbere na goma ikizabo bicyo na wakubugusaba wewe ikizabo na wagusaba leta y'u Burundi ubwa mbere na mbere ibiko kuri kurakora turabikurikirana ku maradiyo naho umuntu abatari mu gihugu cyangwa n'abatari aho mubamura ariko turabikurikirana biravugwa imiyugano muri ko murakorera mu Rwanda mute mwigisha abajene kurima mwigisha abakorora turabyumva ariko byari kutumegera yakabareta y'u Burundi yabyumva nyene muri ko murateza imbere abandi kindi gihugu natwe mu Burundi bari bavuze byinshi akarorero je ndaraba nko muri Tanzania ibizanduta banyarugusu ubutumwa baba baraye mwe nta mashuri ntaki hari abanyene muri ko murafasha mu bindi bihugu ibikorwa byacu mwari kubikorera no mu gihugu rero icyo nasaba leta y'u Burundi ni uko yodufasha ikumvikana ikabona ibyo byiza muri ko murakorera ibindi bihugu muri ko murakorera mu kindi gihugu ko mwabikorera n'ahandi bana naciye nko muri Tanzania ukaraba ubuzima abantu babayemwo kanatu ndabona nka intara mwari mukorera mwe za Ruyigi abona benshi ko bari barababa bo mu Ruyigi nabo baciye bahungira hajya hari abamu aba muri Mezo Sharama ibyo twakunda kuyaga hari nk'abahakoze bari babayeho mu buryo budatandukanye mwayaga mukavuga ati twe twari mu kigaha n'aha byagenze ukuntu ntibyakunze ko tujya mu Rwanda iyari ugasanga ni wa muntu yakora ngaho niyampfubye ikagira nshinga ntabwo yari itunzwe namwe rero twosaba yuko leta yofasha ikumvikana namwe ikabaha umutekano mukagaruka inkunda marembe nicyo nagomba gusaba saba mwebwe nsaba na leta yuko mwakumvikana abana b'u Burundi n'abagore mu nkambi zitandukanye bakatorera koyoka abana mwahoze mufasha kuko nabo n'abari kuzinga twakime gihugu nkagibye mwe uruhara kugira nabo bariho mu muri mwafashije abana ba mwabashije imiryango yabo turifuza yuko nabo bagira ikigongo bakiyumvira abarundi iyo bari ibibazo bariko baragira ko mwebwe ico mutuye mu gihugu cyacu murakoze cyane muhezaje mu byo mukora
urakoze cyane ni imani kumvire kandi ntamvura idahita nitugumye umutima urukundo nigo rwamarutsinda
ngira yakumvise ahari muri Jean Bosco ahari muri Malawi Lilongwe turafise na Francis uyihoreye Francis nawe ikaze ku juri y'America no muri Murisanga twatumiriyemo Maggy
mara neza ndabamubiye
uherehe ga Francis
ni muri Lusaka muri Zambia
Lusaka Zambia muvuga make
ati
mu Lusaka muri Zambia havugwa make
na mahoro kaje turashimye
akabazo kawe
akabazo nana akabazo hanini cyangwa ni zino no acha gushimira umufashion nyakubahwa Margueritte unterano yagiye agira cyane cyane kuva ibintu by'ukuri bagiye bucyamenya Tige turaraba dusoma cyatumbiza byagiye akora kuva aba novuga bamwangaje bari mu ishyamba yagiye akora ibintu byinshi bihambaye cyane. Niyo gitangaje abanyine yagiye afashe umunsi niwe wamwangaje. Nayo tugatangaza n'ukuntu Leta y'u Burundi umunsi idashawugira ingufu kawugira ishyaka byo gusubira gutahuka n'umubyeyi akwiye akora ibintu byinshi byinshi nabo nyine bazi batokwirengagiza. Aha ni ibyo kino nosa n'ubusaba umupfasoni nka Margueritte ni kwihangana cyane. Kwihangana burya nta mvura idahita inzira twizize yagiye akora nakeze ko ariko aba ndabikorera mu mahanga iyo ari Imana ibe imuhembera kandi nkamusabira gusubira kubyobona ayo ma igihe cyose cy'amavuko ariko arakora ibikorwa yifuza gukora abikora mu gihe cy'amavuko. Niyo nterano yanjye nutanga hanini nta n'ikibazo numbaje no mubaza kuko nta akaga ibyo gateza mu gihugu atari ibyiza bitayakoze.
Urakoze rwose. Ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia. Margueritte Barankitse rero ku vya fondation abanyagihugu mukanye turabagaruka ariko ku vya fondation Fondation Maggy Barankitse mu Birigi Maison Shalom Kigali bizokoroha ko ufatikanya Kigali na Bruxelles.
Erega urabona nawe we Diana kumbure nuko waje muri studio ubu ibintu byose biroroshe naho uba muri Australia urakorana n'uri Kigali mugabo nshaka kubwira abantu banyumva iyo umuntu akoze araheza nawe akubahuka agatangiragi imezo shalom ubu iri kwije ifise umuyobozi yarukiye muri mezo shalom nakiye ifi abayitwara kirane numva mengo no kubahuka nama mbaza abantu ni none mbona mwarahagurutse muranka manda ya gatatu mbeko mudahaguruka ngo mwanke manda za Maggy zimaze imyaka 30 rero ndashaka ko mezo shalom nzoguma ndayikora kuko mu intego yihaye urabisoma ngaha no kuvuga kwizorondera fondation inyitirira izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byose habari muri Congo ahantu hose bizaba bikenewe nzoronka ubwo buryo nzobutanga muri Maison Shalom nzobutanga abo bambaza ati icyo mpankagira Imana nkaronka uburyo bwinshi nabo bandi atambibe turinze kugira jewe sintegerejwe kwama nubundi ubu umezo Shalom gasi jewe nayiyobora
iyobogwa nande
iyobogwa na Richard ni cimbere
mwebwe mukaba muri
jewe nari muri conseil d'administration nkaba presidente wa conseil d'administration mugabo si jewe ndi executive sinari muri executive na gatoya
turashatse bigaruka ko mukanya hari akabazo cangaruka ko reka mbanze na Kire Brian ari kumurongogera nti tumutevye Brian ikaze ku ijuri ry'Amerika uherereye
gende muri Uganda
havugwa makinga Brian akabazo kawe Brian uratwumva muri Uganda Dieu donné numva Brian since ko tukivuse turamumva kwa hari mwasinzi ko ariko aratwumva Brian uratwumva ariko aratwumva nta muntu yahava yibaza none ga Maggy ati Fondation Maggy Barankitse ni nyafrika uko bikotse ariko barankitse kandi yitiriwe umunyafrika w'umu rundi kazi igiye kure ku mugabane wa Buraya naho hava yibaza ati babanyafrika izozi bashikira byoroshye kuko wumvise ni wavuze mukanya ariko aragaruka ku kanati ivyo uri kurakora biriko bikoregwa mu Rwanda no kuvuga ngo bifasha hari habanyarwanda bifasha kandi byari bikwiye no gufasha n'abarundi bagufise bakwibarutse iyo fondation yubwo izoshika muri Afrika byoroshye ngo ifashe abanyafrika
mbega kubera iki twamwe twibaza ko twebwe umunyafrika rinda gufasha umunyafrika ego baravuga ati umujyango uhera ku mujyango jewe na none ubujyo nahora nkoresha bwa Maison Shalom ndabye abanyafrika n'abanyafrika bake bunganiye ivyo bikogwa vya Maison Shalom kuva itangura je ntamuwe rero no kwibaza kuko ni wabona nuko byanditse mu gifaransa objectif ya Fondation Maggy Barankitse yanditse ngo humaniser l'humanité
guha ubuntu guha ubuntu isi
isi nuko uvuga rero uwo ari we wese azoba turonse uburyo uzofasha kandi nawe yogira icicaro muri États-Unis irafasha nakibuza rero yuko ngo igiye kure nahigiye none ko nabandanije mfasha I Burundi naho nari navuyeyo kumbure abantu biyumvira misi yose iyo bavuze gufasha baraba ibintu baraba imodoka zaguzwe baraba amazu yubatswe babona imirima ibyo bariko barimbura nibabona nta muntu yiyumvira ko kurukundo rukubaka kuko ubuntu iyo utanze ubuntu ukabuha umuntu aba umuntu kurusha arahigwa kurusha kumuha ibintu umuntu aguhaya agateka nukuvuga rero nibikuremo Maison Shalom nama mvuga ko numumenyesha makuru igihe munze nshitse mu birigi nkashika tana kimwe mfise kumure na nambaye impuzu mukambasaderi w'ububirigi yantijije yampaye unambare nshobore kugenda yamajije ati ubuga Maggy watakaje byose ugiye kubiki ko watakaje passport watakaje igihugu wataka naciye nseka na kimwe natakaje nahunganye ikiruta ibindi nahunganye urukundo kandi jewe n'umuntu bwa mbere umuntu rero natangura kuraba ubwoko bukuru n'ubwoko bwo kuba umuntu iyo mbyutse siniyumvira ngo yo nimvire ko uko ndi umunyaruyigi ko ndi umukatolika ko ni mbyuka nzi ko ndi kiremwa c'Imana ko mfise ubutumwa burengeye intara yanyibarutse burengeye igihugu canyibarutse n'ubutumwa buhambaye uwo muntu re yiyumvira ati ko ngiye kugira iyo fondation iri mu Bubiligi kwizofasha abana b'Ababiligi uyizofasha uzoba wese abikeneye uzompamagara no murundi yampamagara ati ngira niyumviriye ndafise umugambi nguyu wo kunganira bajya abana bo kubuterere birigwa mwiyarara nibizombuza ko ndamufasha ninaronka umuntu ampamagara ati twari turi mwikambi Nyarutenderi canke ahandi hose inakivara mbega woturungikira ibitabo twari tugira nkarubamfise uburyo nzobifasha ni wewe wampamagara Diana ati twebwe twagira ngo dufashe ngaha abarundi bacamwe nabyo nyine
ego Jacques uratwumva Jacques kaze ku ijuru ry'Amerika no muri Murisanga Jacques Jacques turi kumwe Jacques ni turi kumwe icicaro cha Fondation Maggy Barankitse kiri mu Bubiligi hari ahandi hari amashami yacu mu bindi bihugu murashaka gushika
turacyaru ruyoya gumwakumwe none urabona rero uruyoya utangura kuraba nico gituma uru rugendo kandi ndashimiye ijuru rya Amerika ryantumiye uno munsi kugira ndabirate namwe muzombere abavugizi kugira ngo turonke ubwo buryo ubundi urabona iyo ari Maison Shalom bayifata nka projet ayo mafaranga tuyafise tutegezwa kuyakoresha icyo kintu uwadufashije yavuze na ayo mafaranga rero ngubu ubayamfashe bayandungikiye bakayamati nayo gufasha bijya bikogwa bya Maison Shalom ariko ubu fondation inyitirira ndose uburyo dushobora kubukoresha ku bantu bose bazo babamamagaye ngashobora gukora noneho nisanzuye atari ya projet baduhaye ya ligne budgétaire nkuko babyita ya cadre logique wasinye rero ni byiza no kugira ngo shobore gufasha kugira ngo ubwo butumwa bw'urukundo busasagare bukwire mu mitima y'abantu
yego muhinga bw'ivyuma barambiye ko Jacques agarutse Jacques
yes magi
uherere hehe
ba zamerere mu Rusaka
muri Zambia
neza cyane
abo mu Rusaka Zambia ijwi ry'Amerika turabaramukije kuko tu muri muradukurikira mutari bake tubibonye ku matelefone muturungikira ngo tubahamagare canke turavye abakurikira Facebook yacu hari abatari bake turabashimiye kungene mudukurikira
kabazo ka hari abantu benshi cyane gusa nuko bafite ibibazo byinshi bitandukanye bigashobora gukemurwa kuri telefone cyangwa ngo bikemurwe muri ambasade nk'uko turi muri leta nziza
ni ukwihangana akabazo kawe rero
bo akabazo kanje bo mu kibazo kijyanye n'ibintu bya ni ukuvuga n'ikibazo kijyanye n'ibintu by'amatasi zero amatukutuku n'amamoto
ntutujyane mu by'amatukutuku n'amamoto uno munsi turi mu bya fondation Margueritte Barankitse
ugira
umunsi mwiza ngaho muri
nagomba kubaza ibintu bijyanye na Maggy Barankitse nabonye fondation iheruka gushingwa niyo yashinze kera kera yari Maggy ngaho uno munsi yashinze ko Maggy Barankitse
fondation yari Maggy
kera yari mu minsi yahera
ni ibigo bibiri bitandukanye ariho Maison Shalom iraca hari
yari Maison Shalom ngo yitirwa Maggy
yego
ngo uno munsi hari Maggy Barankitse
fondation ye
fondation Maggy Barankitse c'est pas vrai
yego
bo none uno munsi mufasha ku buryo ubuhe ku bihugu ibihe mu isonga iki kugira mufashe abantu bariko barabakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ni ukuvuga nk'uno munsi mushobora kuba mwashinze Maggy Barankitse aho muherereye kugira mufashe igihugu kandi mwongere mufashe n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye
none
uno munsi muriko mufasha ku kibazo c'abarundi gusa canke c'abanyamahanga bose bari mu bihugu bitandukanye abandi barundi bo bari mu bindi bihugu mubafasha iki canke mubafasha iki
urakoze ego
urakoze cyane ku kibazo cyawe nibaza ngo ntiwari bwampamagare canke ngo umenye no gutumirira ngo ugende usome kumburuje kuri site web ya Maison Shalom urabona ubutumwa bwa Maison Shalom hanyuma ubu ntituratangura kugira site situeb ya fondasyo inyitirira ifisi zina ryanje nzoheza ndabisobanure neza hanyuma na wewe ubitahure neza mugabo uno munsi nkuko mpejeje kwishura umumenyesha makuru turacaruruyo ya narinje kumenyekanisha ibikogwa ubutumwa twishinze ivyo rero kwarukugira ngo abantu bashobore kuba beza bagira ubwo ubuntu Imana yadusabye mu kuturema ikaduha ikatwishushanya ko igashaka ko atamuntu numwe kiremwa muntu yoshigwa ku ruhande ngo aheze abeho nabi kandi afise abavukanye nibwo butumwa rero nishinze
nigira ya tomokewe fondation Maggy Barankitse kuva imaze umwaka ariko murayibona gute mu myaka 5 iri imbere muzaba muri ko murashika no muzabukuru murayibona gute myaka 5 iri imbere kuvuga ko Maison Shalom yo iri mu kwiza 30 bigenda bikurikirana ariko Maison Shalom yo yirakuriye fondation Maggy Barankitse imyaka 5 yako ka bebe mwavutse izoshika bimeze gute
uradi ufise kazoza kacu mu minwe nuwaturemye jewe iyo bambajije kumbure mpora ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa bambajije ati none wewe ubona gute n'ubuzima bwawe ubuzima bwanje buri mu minwe yuwabumpaye imana rero umbajije ati mu myaka 5 nibiki simenya aho nzobandi ubizi nuwandemye mugabo yampaye ubwenge indema nubwenge iduha iratwishushanya ko iduha gutunganya isi ngo tubitunganye urumva rero ugeze mu zabukuru uravuga ati reka nsigiragi kuko ndashobora no gutsitara ntawuzi rero muri iyo myaka 5 aho nzobandi mugaye chonzi chocho ichonzi nuko imana izoguma ari imana imana rukundo kandi nshaka ko yabanosinziriye icambere nkuko nahagurutse ngwanira agateka kabana jewe ico nashaka nuko atamwana numwe yogwa ruswi nuko atamwana numwe twosanga mu ibarabara tamwana numwe twosanga mu ibohero tamwana numwe yokwicwa n'umunanu hari habariko baricwa no kuba bariye byinshi rero ndafise une confiance triomphante à la providence
Maggy retraite yawe izobajya muzaje mukaruhuko kabukuru ryari muratanguje iyi ndi fondation mu gihe imyaka ntikiri nyaca gihe mwatubwira mwatanguye ku myaka 24 mu myaka 5 muzaba mwaramaze kuzuza 70 umuntu akibaza ati none akabukuru kanyu akaruko kabukuru muzo gatangura ryari iyo fondation mutanguje nimba muzoja muzabukuru muzoca mushira hari ya muhe abo mufise babandanye bayitwara namwe mu ruhuke
egeje ntacho ntwara oya icyo mvuga n'urukundo none warabonye urukundo ruja muri retreat naho nzoba ndyamye ku musego nzobandanye ngo urukundo kumbure uvuga ibyo kuyobora ibyo kuyobora institution ibyo kuvuga ati ni jewe ndayiserukira nkagenda imbere y'amategeko kuyivugira gusinya kugirana ibyo nibindi ibyo byo sina jewe ndi president wa fondation Maggy Barankitse nubundi numubiriki uri vice president ni umurundi yitwa Majambere Silas muhungu wa makokwe aba muri Norvège uraba ubuzima bwa fondation imisi yose numubiriki kazi yitwa Florence Tellier uri aba administrateur abari muri conseil ya dosage harimo ba abashinga amateka bo mu Bubiligi nka Louis Michel harimo abahoze arabategetsi benshi ba kw'isi nukuvuga rero tugiye kugura sijewe sije ntwara zobandanya ndi ngwizugo rukundo gusa
turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyu kanyuma mu munota umwe kubatandukanye bariko baratwumviriza
nashaka ko kuko abanyumvirije kumbure n'abatavuga ururimi rw'ikirundi n'iryo ragi ngomba gutanga uhejeje kumbaza sinoshaka kuryama kwitaba ibukama ngo Petero mweranda mbaza ati mbega Maggy ko nari naguhaye ingabirano nyinshi none ujimbokoboko shaka rero ko abantu bamenya ko ico baremewe baremewe urukundo
murakoze cyane gose Margueritte Barankitse kubona mwaje ngaha muri studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dushobore kuyaga muri Murisanga y'uno munsi ngo mutubwire ibitandukanye kuri Fondation Maggy Barankitse ejo nitwasura kudodora ngo mutubere umutumire muzo twita
urakoze cyane Diane nanje ndakuye ubwatsi ku ijwi ry'Amerika rimaye bwo buryo
yego arakoze Dieu donné cubahiro twarifatikanije muhinga bw'ivyuma na ingénieur yariko aratosora maji kugira ngo abashikire ameze neza Diane nahazwe twari kumwe turasubira saa 12 mu makuru ngiye kubategurira mukurindira bandanye kuryoherwa n'ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye